Ke whāngai hia ngā tamariki. Ne tirohia te hariko ngā tamariki, ke muri iau, ka kite koe, ko mene mene, ko koa koa, ko ēnā mea katoa, ka kite ki o rātou kanohi. E mōhia nāu, e āwhina nāu i te awa Māori, mea tātou tamariki, mea tātou mokopuna. Ko e te tino tāunga.
Ko te whāinga matua o tā mātou hōtaka o te huarahi Māori, kia tū tangata a mātou tauira i te ao Māori, i te ao mātauranga whānui tonu. Whakakona ai te huarahi Māori ki te Taitokerau, e uana ngā tauira te Taitokerau ki te reo, ki ngā tikanga, ki te mātauranga Māori.
He noho marae ana te puna wānanga, tūwhirana ngā kuaha ki ngā kaiako i ngā wā katoa. He reira hoki ngā tuākana, ke āwhina i ngā teina, ngā mea katahi anō ka uru atu. He nui te tautokona ōku i au i reira. Me taku mōhio ka pēnei mai te nuinga i au, ko i te tuatahi o taku whānau, kia puta i te whare wānanga. Engari taku haere atu ki kora anō nei he whānau hou, i kaha tautoko, kaha rupi mai i au i reira.
Whakai mai ōku nei kai kaukau, ōku nei pauwhirinake ki ahau, me ōku wawata, me ōku hiahia. Kite i te mutunga o tēnei o ngā kohi, ka taia e au, te whai i te huarahi e hiahia tianei ana e au, kia tū hei kaiako, hei kaiarahi mō ōku nei tamariki, me ōku nei mokopuna.